baratuwa ha re rapele ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e lebitsong la Jehova yena ya entse mahodimo le lefatshe le dintho tsohle tse ho lona modimo wa rona hoseng ha letsatsi la kajeno re rata ho mema botelle boholo ba hao tshebeletsong ena modimo ya rona tshebeletso e ikgethileng ya paseka re kopa ntata rona ibe wena ya tla re laola ibe wena ya tla re laela ibe wena ya tla re tataisa hoseng ha letsatsi la kajeno bana ba hao ke bana modimo wa rona ba shebelletse ebile ba mametse makgalo ka ho fapafapana modimo wa rona re kopa lentswe la hao e ne nnebe le bone le letle le benyang ha lefifi le thibane modimo wa rona lentswe la hao e be lesedi le kganyang bua mesong ya letsatsi la kajeno morena e tswe setšhaba sa hao se mametse foka modimo hodima ka ka isopha ya matla a moya o halalelang ntlame ka senyepa sa tumelo gore setšhaba sa hao modimo wa rona se tle se phekolehe re kopa tsena tsohle mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o halalelang amen bomme le bontate ntumeleng hoseng ha letsatsi la kajeno allow me this morning ke le tumedise ho tswa ka makgalo ka ho fapafapana tsatsing la kajeno baratuwa nna le lona re kopana tshebeletsong e sa tlwaelehang empa le ha o le jwalo lebitso la Jesu le tshwanetswe ho rorisa jwale baratuwa le metswalle hoseng ha letsatsi la kajeno ke rata ho le wehla ka letsoho la moya ho tswa hole le haufi mo le mametseng tshebeletso ena le le hona teng mesong ya letsatsi la kajeno bahlanka ba fitile ba tlotsuwa ba modimo ba fitile ka mantswe a supileng mme boteng ba ka mona baratuwa le metswalle re tlo etsa samari ya mantswe ana a supileng re tlo etsa kakaretso ya mantswe ana a supileng mme se ntse ke le kgothaletsa hore tsamayang le kene le mamele mantswe ao a supileng lentswe la pele re le fuwe ke CYM le tswa ho ausi gontse lentswe la bobedi re le fuwe ke mme wa rona wa CWL ausi Dorcas lentswe le latelang re le fuwe ke ntate wa rona ho tswa Phuthehong ntate wa rona ntate Thabo lentswe le latelang leo re le fuwe ke mme wa rona ho tswa CWM e le mme Maphatudi lentswe le latelang leo Rele fumane ho tswa ho bontate ba thapelo. Rele fumane ho tswa from CMM. Ntate Terence Nkosi. Melentswe la ho qetela baratuwa le metswalle. Rele fumane ho tswa ho ngwana bo rona. Iling ausi Rachidi Fio, iling studente Saruna. Jwale baratuwa hakitibu rinale ankutwa. Baratuwa le ntshwarele ke ne re na le mathatanyana a sound. I think now you can hear me. Can I get any feedback as to whether you can hear me or not? We had a little bit of a problem with regards to sound. Okay. Re a leboha bomme le bontate. Ne santsa ne ke hlalosa hore re kopane go seng ha letsatsi la kajeno mesong ya letsatsi e sa tloelehang mme re tlile kwano baratuwa le metswalle go tlo mamela kakaretso re tlile kwano go tlo etsa summary ya mantswe a rona a supileng mesong ya letsatsi la kajeno bahlanka le batlotsuwa ba modimo ho tswa phuthehong ya rona ba ile ba feta ba re tlisetsa mantswe ana a supileng mme baratuwa le metswalle ke mona ho tla akaretsa le ho tla etsa summary ya mantswe ana a supile jwale ka mora hore Jesu bomme le bontate a tsamaye leeto la ho qetela ka mora hore Jesu baratuwa le metswalle a fihle sebakeng sa Gethsemane mo moya wa hai o no lwantshana le maikutlo ka mora hore Jesu bomme le bontate a fihle sehlohlolong sa ditaba mo batho a neng a ba tshepile mo batho a neng a nahana hore ka dinako tsa dillo tsa hai batho bao ba tlabe ba le teng ka mora hore tseo tsohle di etsahale baratuwa le metswalle re kopana le Jesu a le Gethsemane mme ha le Gethsemane o bua mantswe a reng morena ha o rata senwelo sena se ka tloswa e seng ka thato ya motho Impa ka thato ya hao. Jwale e re bontsha hore Jesu Kriste moya wa hai ka bona ma ya Jesu ine batla se moya e sa se batle moya wa Jesu uno bulela Jesu hore mosebetsi wa hao o fihlile pheletso moya wa Jesu uno bulela Jesu hore you have ran your race. Now you are waiting for your crown. Impa nama ya Jesu ine mubulela an opposite of what the Spirit was saying. Nama ya Jesu ine nze batla hupila tsimu nyakhe tesmani. Baratuwa le metswalle ka morago le masole anke Jesu hantsa rapela tsimu ya Getsemane Jesu Bibili re bulela hore anyulusa a theusa ake nana di likhotho impa sina molato Bibili re bulela hore bakusa Jesu impa sina molato ke mona mo re kopana le Jesu pila situlo sa kahlulo situlo sa Pontius Pilato seo ba se bitsang ka hore ke Gabatha. Masole ana a tlisa Jesu konyana ya Modimo setulong sa kahlulo setulong sa Gabatha ka mora hore morena Pontius Pilato a hlape matsoho a re nna jwalo ka morena ha ke bone phoso ho monna enwa ka mora hore Pontius Pilato a re jwalo ka morena ha ke bone phoso ho Jesu ba mo tlosa setulong sa kahlulo sa Gabatha ba ya le yena thabeng ya mehlwari ba mo isa Golgotha ba mo jarisa sefapano sa sa deserving. Bibili re bolella hore ha Jesu a le leetong la Via Dolorosa mora motho a ntsa wa a tsoha mora motho ba ntse ba mo rohaka mora motho ba ntse ba mo nyefula mora motho ba ntse ba mo shapa mora motho ba mo entse setsheisa bakeng sa ka le wena Jesu ha tsela tsohle di etsahala. Bibili e re he never said a word. He kept quiet. Jwale re kopola le Jesu hodima thaba. Thaba ya Golgotha. Sidibeng sa matshidiso. Mme Jesu o qala ho bua Jesu o ntsha maikutlo a hae lentswe la pele leo Jesu a le buang o re ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe se ba se etsang o re motho wa pele ya fitileng ka lentswe lena Jesu o la bontsha hore o keke wa tsamaya leeto le letjha o ntse o jere dintho tsa kgale o re moreri wa pele Jesu o ne a tshwanetse o tshwarela so that he can start a new journey. You can start a new journey while you are still carrying the demons of the past. You can start a new journey while you are still looking back. You can start the new journey when you still have the luggages of the past. So Jesus had to set himself free so that when he continued with the second word, already his journey is well prepared. Tati laka jenu Jesu ore ntate batshwarele ha ba tsebe se ba se etsang a o se gontse ho tswa CYM o re jwetsa ka ditaba tsa lentswe la bobedi moo Jesu a nang le batshwaruwa ba babedi bibele e re kapo baithuti ba thuto ya boruti ba re enwa on the left was Gestas. On the right was Dismas. Dismas, unkamunyetla, ukupa Jesu, munga bophelo, uipona phoso, uri u Jesu, ke lakatsa, ho kena, paradise. Jesu ore ha araba Dismas Jesu o bontsha hore le sefapano e ntse le morena sefapano does not remove the kingship of Christ. Even on the cross, he can still forgive. Uri Jesu, ha bontsha morena. Ka baka hopola, mina thoko, wa kereke, ya ntshafatso, Emanuele, monga rona. O tla hlaha neng ka borena Jesu o hlahisa
borena ba hai Jesu o re ho monna enwa the word of assurance the word indeed ka nnete nnete ke tla ba le wena paradise ke le ntswe la assurance e ka re mona Jesu o phethahatsa mantswe a reng ya re tshepisitseng o a tshepahala dismas o phethahatsa mantswe a reng ha re ipulela dibe Modimo o lokile o a tshepega gore a re tshwarele dibe mme a re hlatswe bogopo bohle Jesu o re ka nnete-nnete ke tla ba le wena paradisi baratuwa re paseke baratuwa re paseke moya ke wa paseka Jesu o se fapano Jesu o nka dibe tsa lefatshe mahetleng a hae go seng ha letsatsi la kajeno re hopola morao diketsahalo tse kileng tsa mpholosa tsa o pholosa gore nna le wena re be majalefa a mmuso wa legodimo jwale re ya lentsweng la boraro leo re le fuwang ke mme wa CWL mme Dorcas ha Jesu a le sefapanong o sheba fatshe o bona baratuwa ba hae mme Jesu pelo ya hae e a somoha ha e somoha o ntsha mantswe a reng mosadi bona mora wa hao ke eo mora bona mmao ke eo mfazi na nkunyana nyana na nkunina jwale Jesu mona e kare o na bona gore nowadays we do no longer have homes but we have houses ha re sana malapa empa re na le matlo ha o fihla ka matlong e kare o fihla ofising ya mosebetsi ngwana o iketsetsa tsa hae mme o iketsetsa tsa hae ntate o iketsetsa tsa hae we do no longer have homes but we have houses jwale Jesu o nka monyetla ona to mend the relationships between the families uri Jesu mora maukieu mora maukieu mosadi mora wa hao kieo tsatsing la kajeno Jesu o batla hore we should rethink our family setups as to whether we still have homes or we are left with houses but with no homes because the relationship between the family members is no longer intact. Kabaka hopola mantu ya Jesu abua mantu a ring a family that is divided upon itself. That family cannot stand. That family cannot win the tests of times. That's in Lakajeru. Jesu ore kalintui la medokasi hotwa CWL. Mora bona maukio. Mosadi bona me mewa haukio. Jwale baratuwa le metuale lintui la bune kandate waruna hotwa pute hong. Ntate Thabo, Ntate Thabo, Urisa, Golgotha, Ore Hopa, Selo sa Jesu, Ha Jesu, Ali sefapano, Jesu Ore, Eloi, 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 Lama sabakatani, Ebulelang, Kapetulelo, Yasi Sutu, Mutimu waka, Mutimu waka, Unkuheleti, Ntate Thabo, Ore huruna, Selo sa Jesu, Kisona, Se tshwanetseng, Se re atametse, Ore Ntate Thabo, Emotions have got a tendency of bringing people together. Selo sa Jesu ke sona se tshwanetseng hore atametsa mohau le lerekong la hae. Lentswe la bohlano le tla ka mme wa rona wa kobo ya seaparo, mme Baphatudi. Mme Baphatudi, ka lentswe la bohlano le reng ke nyorilwe, lentswe la bohlano le reng ke nyorilwe, gobane Jesu re a tseba hore leeto la hae ho tloha Gethsemane ho ya Kabatha, ho tloha Kabatha ho ya Golgotha ha ya ka ya ba leeto le bonolo. Jwale mona sefapanong, Jesu nka monyetla wa ho ntsha maikutlo a hae. O re mme Baphatudi, Jesu o na nyoretswe metsi, hobane Jesu o tsamaile letsheare, letsheare lohle a sa nwe metsi. O re mme Baphatudi, again Jesu was thirsty for a spiritual sarona. Tatsi la kajeno re kopana le Jesu a bua mantswe, mantswe a reng ke nyorilwe. Ntate Nkosi ho tswa CMM ka lentswe la bosusa botshelela o re ho rona tetelestai, tetelestai ho phethehile. Re a hopola hore Jesu ha fihla lefatsheng bukeng ya Luka, Jesu o ile a fa lefatshe his mission statement. Ari Jesu, I am here to set the captives free. I am here to release the prisoners. I am here to feed the hungry. Jwale Jesu o khutlela ho ya mo rumileng a tshwere reporto ya mosebetsi wa hae letsatsi le a dikela bophelong ba Jesu mme Jesu o kgutlela morao a tshwere ripoto ha fihla setulong o fa ntate ripoto o re ho Modimo ho phetheile mosebetsi wa hao ko phethile lefatsheng lena ke ile ka bona ka kena ka hare ho metse le metsana ka tutubolla difofu ka tsamaisa diritsa ka fepa ba lapileng ka phekola ba kulang jwale ke a kgutla Modimo ho phethehile ka mosebetsi o nonrumme o nrumme ona baratuwa le metswalle lentswe la ho qetela ka studente sa theology ministry student Ratshidi o re student ha e kwala ka lentswe lentswe la ho qetela la bosupa o re ho rona ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao o re ho rona wa re elelliswa hore hobaneng ho le bohlokwa hore ha re robala re etse thapelo wa re elelliswa bohlokwa ba ho leboha bophelo we are not entitled to this life but this is a life of grace therefore when God is found in your favor you must come back and say ke a leboha ka bophelo jwale student Ratshidi wa re bontsha bohlokwa ba ho rapela before we can sleep hobane mantswe ana ao re a utlwang la bosupa le reng ke nehela moya wa ka matsohong a hao e ne le mantswe ao ka moyetlo wa majuta bana ba majuta ba ne ba rutwa hore ha ba ya ba yo robala bosibu ba tlameile hore mantswe ana ba rapele ka ona ha ba bua ba re Modimo re nehela moya wa rona ho wena hobane the understanding ya batho bana e ne le hore bophelo ke ba Modimo mme ha ba tsebe hore ha ba robetse mohlomong ba ka tsoha ba sa phele mohlomong ba ka tsoha moya o tswile nameng jwale thapelo ena e ne rutwa bana ba bajuta ha ba robala ba bue mantswe ana Modimo re nehela moya wa rona e seng matsohong a batho e seng matsohong a mebuso empa re nehela moya wa rona matsohong a hao ha ke tsebe ke bo man Hussein Hanetsat la kajeno ba ile ba etsa phoso ya ho nehela me ya bona matsohong ya batho ha ke tsebe ba se keng ena ke bua le mang ya ntseng a re moruti ke ile ka etsa phoso ka nehela moya wa ka matsohong wa batho bona jwale ke mehwabadi bona jwale ke qhitsa madi pelo ya ka e robehile hobane ke ile ka tshepa motho tsatsing la kajeno Jesu ha e kwala o re ho rona meya ya rona re nehela ho Modimo baratuwa le metswalle ho seng ha letsatsi la kajeno moya kwa paseka moya kwa topollo moya kwa kgolgotha mo batho bana ba nahanne hore e tla ba tulo ya lefu kganthe kgolgotha e fetoha tulo ya bophelo tsatsing la kajeno ha re kwala Jesu o re morena ntate rara ke nehela moya wa ka matsohong a hao mme seven e le naba kapa yona a number of perfection e kwala mosebetsi wa Jesu ho no ka kgonahala hore Jesu a kgethe eight words ho no ka kgonahala hore Jesu a kgethe six words ho no ka kgonahala hore Jesu a kgethe mantswe a robong empa Jesu o yentse ka mabomo hore mantswe a hae e be wa hae a o kwale in perfection a o kwale ka perfection a kgutlisetse ripoto ho ya moromileng in perfection hore ha lefatshe le mo tadima le bone Jesu e le motho ya tsamaileng leeto la hae ka bokgabane e le motho ya phethileng thomo ya hae ka bokgabane moroki o re fateng sa kgolgotha mo moloki a swang teng a bontsha rato la hae fapanong fapanong ke dule ho be o fele dintwa mona ke be ke fumane mokhaka ka sona sefapano sena Modimo a le hlololofatse baratuwa. Have a blessed evening. Have a blessed Easter day. Ne ke etsa fela ne ke phopholetsa mantswe ana a supileng. Ke ne ke akaretsa mantswe a supileng. The words which were preached this morning by the anointed men and women of God. Ne ke etsa fela summary. Morena Jesu ana naroriswe mayemo a dumela mayemo a sa dumele o re moroki wa kereke ya fora sefapano ke seboko sa rona ge se jare ka thabo o kreste o re moroki enwa ha tswela pele ho isa lefung ke lentswe la boitlamo ho isa lefung ke lentswe la boitlamo Morena a le boloke mme a le hlololofatse ka Kreste morena. Amen. Baratuwa, ha re amohele mohau mme re ikele ka kgotso. Mohau wa morena wa rona e leng Jesu Kreste, lerato la Modimo Ntate le kopano ya matla a moya o halalelang di be le rona bohle ho fihlela Kreste a kgutla ka letsatsi la Parousia. Amen. Thank you very much, beloved. Have a blessed day.